Bato chafina, chafina, shikuru iso tutule. Nirani wala imanga Mikaeli. Bato tuanaka, chafina, shikuru iso tutule.
Chivusa Yesu kukumulu wava, umfwanjirisha nye pachalo watusha. Watupele miaka 70 na shonga wafisha nishawe walishuka. Mulishishine tumana memo kukalipwa ekwa fulanga kurwa lilila ewikashi. Vaesho kupange fipatala ngomu wakubutu kila bambita babuela ekufwa. Gama tempele wavikile kongomu wakukukumanisha tata. Nombe mwakukile ngangava majiki haba makwebo bambie mwakuchinda mina. Pachalo pabula, awe pabula, pakusango mutende, akalumwa nifumfwe, ulupato mume. Tapadie po winge kala kumatuitondolo.
Nila ukapuwa kupeka nyenje,
kanshi nilisa tata. Kanshi nilisa wala tuluila. Bantu tuanaka, tata, tuanaka,
awe,
tata tuanila we fiakama, waesha we tuanaka, panga ya vene ya fina, chiwane fitaba pimha, kashirini sawana tuluila. Ukulo fia tuanaka, katua kwanishe tuanaka, katua kwanishe tuanaka, iso tutule. Monaba mukamfuirwa bana bashiwa nabashimbe baleka bilaba kubana bo lelo bufi ukwangala nobunkalwe fyachila mu mitima yabantu abana bo betata baruisha ruisha fyobwika shipano gabati babe kwa pasuma ba mufimbila baingila mo balowa afwasha ne fiuma nachalo cha musango shani chitata bapina bapina fyadionse bantu abano shinga kwa tabatu tilafye ni pafya wafye pela ichalo mwaisula bepa ya babu kangalume ni mpanga yonse varesho kuba pangile vifungo ulufyengo na lolu atwala mwaba kaele kabu ikashibu wa musango shanyu kukunchende imo ine bambi valele nsala chiria wacha bambielio vale itile filio we mitimo la vipa chalo tachidia fio wachishile tata pano mbavale chila nukukwate fianso fia kuipa ila kwa vantu kabwanga apano mbavale pela na tigiri imiao ya vana vove ya chuchutika mula pa wabaka ele wasumisha awabute wika shitwinga kukola motata iso tutule kashi nililali panga ya vene ya fina Chimba, kashi nilisa wala tuluila, nilisa wala tuluila. Bantu tuanaka, tata, tuanaka, awe, tata tuanila, we fiakama. Tuaesha, we tuanaka, ififye na fiafulisha. Natupita motu afchimona, fimi tulefi ufwa. Kashi nifinga tata, awe. Tu anaka, isoto.